ekuhlaleni sizocelebrate imudi ingaske ija sizothe nkosi thixo kude kwalapho nathi sizokuthi Ebenezer uhambe nathi kwade yazibala ke ndingumpresbyterian le weekend nabomsonza khonza aba amen so ndifuna ke xa ndisithi si ndizibanda kanye umntu angothiwa ke phaa ekhaya uba ngokuyomenywa wafika emamfeleni ngokumntu ophaya kula yadi ngalamzuzu ngumfele ngumsuthu so masivumeni ke marhaba amahle mamfele makandingungeblawuzi ebomvu silapha ngoku ndiyaqonda enzela into yoba sonke sikhululeke ndizama uthi ke ngamafutshane kusekhaya nalapha masikhululekeni siselebrate ngaphezu kwentozo wonke yimina enzileyo uba holena masivuyeni sigcobe ngayo wisenzele into ezinkulu wagqibelisa ngokuba sithwale azosingenisa kule ndawo amen le program yethu ngokuwa nje masicele umpostile unathi matshaya azokusivulela siyaleze athi nkosi sikhona kule
ndawo
ngenela ezithendeni inkosi mayisikele ukufundwa kwelizulayo ngona ngona phakade amen ugadi ungenelwa kwathi ngamatutu ke yena uwangenela ezithendeni yindoda endala le ese ise bakalelo loba mankomo ibhubhe ithi xa ibona insuku zimkile Dr. Mdichane ibize bonkonyana bayo apha kubo ifuna uthetha intsikelo ibasikele bonke but xa igqiba apha ezantsi ifika kugade ithi ke ugadi lo yena intsikelo yakhe uzawungenwa ngamadudu ke yena uzawangenela esithendeni then yenza uba sicinge uba what kind of a blessing is this mhlawumbi uba besinoke sikale phantsi besingacingi uba yicase le but then khekho lithi I'm blessing you God wena uzawungenelwa ngamadudu but wena uzawangenela ezithendeni mhlawumbi asikavali yindoda le apha kowayo enci but emva koba onyana bebizwe bonke Dr. Qobaza banika iintsikelo zabo ezintle xa ufunda apha ngento uyaziva utatile ba uyabasike phana xa efika kulo mntu yedwa athi wena intsikelo yakho amadudu aza kungenela iproblem ke bakhona not everyone ungenwa ngamadudu but bayabalwa abantu abangenelwa kaThixo ngabantu ababizwe kolu hambo sikulo athi umphali wena gadi uzawungenelwa ngamadudu wena uhambo lwakho aluzuba lula uhambo lwakho luzawuba neengxaki esininzi uzawujikelwa ngabantu gade gadi wena uzawuhluthwa ngabantu uzawuthukwa wena kodwa amadudu wena uzawangenela esithendeni inakawet sivayeke leti thetha ukuthi ekugqibeleni ivayeke kuzawuwina wena gade kodwa uzawuwina mva kokubuhambuhambo lude but at the end of the day uzawangenela esithendeni inakawet ngawo azawubaleka wena you shall win
kodwa nkosi xa ukhona nkosi ulunge konke uyinkunzi abayikhuza uhlaba ingekahlabi ungumlilo odlayo intambende yorhintyela amavelithi ayikho into enkosi ekuxakayo ngulaa thixo wathetha ngayo inkosi umama uhana wathi alikho iliwa elinjengothixo wethu sibongelo liwa sibonge ukuthwalwa sibonge ukubanjwa ngesandla ngulaa thixo nkosi athi udaniyeli ngunyangele mihla thixo wethu onamandla sive nkosi xa sithangasiza kuwe sixhoma izandla phambi kwetrone yakho yobabalo sukisa nkosi zimasala inkonzo yonke iqala utsho nkosi xa iphelayo nkosi uphakathi kwethu ewe mhlekazi omhle siyakwazi ukuthixo ovayo nangoku siyakholwa sekuvile iva nkosi imithandazo yethu
njani yini ngoba ndithe apha sizobhiyoza sizothenga sithixo masicele ke umfundisi ezingaphambili Reverend Mpumelelo kaQwabaza uzawuza umfundisi ke nonguye ke moderator ngokwalapha language lapha ebandleni azokuza ngaphambili ze asamkele angoneli nje kukusamkela asele ke esazisela indwendwe zethu ngoba mna ndiqinisekile khona endishiyeleleyo
siyabulela silibandla lamafari avangelayo ngokuba nizoba nathi lapha ngobuhlwanje as we celebrate and as we mark 20 years of our synod ihleli ke izolo ezawuphela ke ngomso sizawube sineservice ye-thanksgiving lapha sibulela le minyaka ingamashumi amabini uThixo ehambe nathi. We have had some conversations and deliberations sicinga into yoba what do we do ngalo nyaka ka-2024 because it has not been a good year futhi as the church for reasons that you really know. But amongst those reasons we have lost umntu owendikhaphile kule minyaka yi-25 years. Today I'm standing in front of you ndingumntu unfortunately okuthiwa andisenankosikazi. Young as I could be, I'm not young but I think I'm too young for that. Kodwa ke siye siyithethe le nto ibithethwa ngumbathane uba mayenzeke intando kaThixo sesivuma ke samkele. Alright, sibulela amandla kaThixo ba noba kunjani uThixo uyakwazi ukusithatha thina senze living testimonies so that sikwazi ukuba sime phambi kwabantu sithi le nto siyishumayelayo iyakwazi ukwenzeka sithethe into engeke ingenzeki sithethe into epossible noba ibe possible nakuye wonke umntu. Ndiye ndazinika igama elitsha ke Dlamini emveni kwale incident ndisuka kuyo loba I'm the black cat. I have so many lives. So that I igama lami elitsha I'm the black cat. Especially when I have to walk from the ICU. I think I will get a word in. From the ICU. I should put time off. No, I will survive. So see, ngaphezu kwayo yonke loo nto, we are here just to say to you, sincediseni simbulele uThixo. Ngoba luhambo olude siluhambe all the way from 2004, now it's 20 years sisithi uThixo kude kwalapha enathi. Sinyanzeleka ke siphoze umzuzwana noko sibulele, sithe Nkosi kuThixo. But the manner and fashion which we have chosen to conduct this celebration, imeko yokungazi sizele, imeko yokuthi uThixo eNkosi ngokuhamba kunye nathi. But again, sikhumbuze intoba lwentoni uxanduva lethu elizweni. And ke nayo mhlawumbini ingxaki esijongene nayo. And I know that gcwele theologians apha for Dr. Mdichane from the University of Fort Hare, many others that are present here. I always want to pose these questions to the church of today and these challenges that are facing the church here. We have a crisis of a visible invisibility of the church and the invisible visibility of the church. Sinengxaki yokubonakala okungabonakaliyo nokungabonakali okubonakalayo kwecala. Simply because on Sunday when you walk your street, you see many people wearing uniform going to the church, some carrying Bibles going to the church. But funeka sibuza nemibuzo. Ethi, why do we have a nation ekumila kunje when we claim to be a majority as Christian people in this country? Is it not the question of the visible invisibility and the invisible visibility of the church? The absent presence of the church and the loud silence of the church in this country. Ngxaki ecawa nayo, mina ndiyafuna ulungiswa kule nto, ndincedwe. I think i-age iyandisokolisa ngoku because ndiyakhula. Kukho izinto endingaziqondi yonke, ndiqinelwe yintloko, ndiqonde uba I don't want to understand this. That we, Nozulu, were part of liberating the people in this country. Imbali ayinawucinywa mntu. But indawo nicawa namhlanje. In both the social pile and what is happening on the other side of the state, where is the church? It exists nowhere. Yabona mfundisi ujika amagqwirha namagqirha ngabantu bakwahealth bancedwa phaa kwaDepartment of Health. Ncediswe mabafundiswe benziswe zonke izinto batrayine bacapacitate oda so that banyake bhetele benze zonke izinto. Oonontlalontle baphaa kwa-social development zonke iinto zabo ziphaa ziseklishilo zibekwe phaasi lungisiwe banangxaki. Iinkosi siyalunga phaa kwakhota yonke imicimbi yayo ibekwe eshelfini ifika phaa irat yonke into ootitshala ukhona uhlamini ulwabela igqabi xa ungathi ufuna ukusondela ngabootitshala. Uthetha ukuthi ootitshala basafe. Kodwa kukho le nkedama ungayazi uba yifolisha kweyiphi idepartment icala. When you want to engage government and interact with government, ufike uxelele ngabantu abakhumshayo phaya and okuthiwa bureaucrats. Fundisi ngeba siyafuna ukunceda. Qha asina policy that speaks to what you are actually talking about. Yeah. Can you go and craft lento uyilungise ithi mfundisi? You lose the concept in the process. Because funeka ufulfile injongo yepolicy eseyi-exista, not lento ufuna ukuyilungisa. Asinaba ne-conversation Dlamini. But the relations between the church and state are so important. Ndikhanda sitsho hayi ndifuna ukudisclaimer kwenza ukuthi ubeke idisclaimer apha phambi nonke nikhonze nithi noba seningekho nithi ngqinele. I disagree with the church that needs a house of clergy. It's a problem. Lana to Charles mababe ne house of traditional leaders in the church. Uma diba wathi practice. There's been this creative tension between the church and the state. And it's a tension that is necessary.
Sure.
It's creative. It helps the state to work better, but it also helps the church to understand the royal better. So we ought not to destroy
sure.
that creative tension between the state
sure.
and government. It is the creative tension. Dr. Nyoni ehamba ngeDavid akwazi ukuthi unkani kade akwazi ukuthi kuDavid londoda kuwe kungani. Now xa uzofuna ukudismantlisha yonke into that exists in as far as the church is concerned and go and join the state, then there's a problem. Afunaka xa silambile ke silambe ngengqondo. Makulambe isisu ingqondo ihlale yona. Nenocinga ngesisu sometimes is a problem. Kozisisu soze sikukhokelele emahlweni alihlaza, siza kufaka ezintweni ezilihlaza. Ilihlaza into ibicawe namhlanje ifuna ukuba mayilale ngengubenye norhulumente. It's a disgrace. Something that we must denounce and say we are far away from that. Because we need to keep the distance between what the state does and what somebody else does somewhere. That distance is theological, that distance is biblical, that distance is fundamental to be maintained. Abuwela umlambo weJordan deliberately so. An instruction was given. Ni naba twele itjeya, there must be a distance between you and the people. And that distance must always be maintained. Kuzi xa ingahlafuna amanzi xa kufuneka ithethile. Thethe very clearly sound and soberly. Kuthiwa dlamini ii-politics zase-South Africa, zawuthetha general, zenzakaliswa yi-factionalism across all political organizations. Yena fona lo mfundo ufale nonbuswa qhabe utheni ukhune ndimka ngathandazi ndingohayisi qhabe uzohayisi uzaphendula phethelo athi hayi ngizilona ndibuswa bathi kabambe kuncinza ufake le video Dalile, ufake i-video ethi, I am warning you. I am warning you. Wathi ke, uyibonile mhlawumbe nathi yes, wathi ke, ndiphendule. Where are we and why are we here? Dathi ingxaki emhlabeni kuphele abantu who are courageous enough to say, I am warning you. Masixele le celebration ye 20 years ivusi conscious mfundo nyu. Sasela icaweni. So that icawe bese sasela. Can we utilize it just to remind ourselves that we are not prophets of our own. But as a responsibility of leaving this country better than we found it. I have no doubt in my mind that what is happening today is what we told you and it's what we said and it's what other people have been saying for quite a long time, the church, that if the church does not go to the streets will come to the church.
Okay.
Two times a by, komnye igame bekudlalwa imali yemjikelo, bafika onyana bayiboleka. Yesibini eyenzekileyo nakhona, I can't remember very well, I can't narrate it better. But I'm saying the church cannot say yini thixo. Because the church has failed to go to the streets. Now the streets are coming to the church. It's a reality. I am indeed from a new workshop, so that talks about. He was lent to Glibala, a church theologian, who was in Tishal and who was. It's dangerous. When I let over a single mammal, a song, a Kayala Banguay. It's not working. The only thing that we hear behind the pulpit is that, how do you get into heaven? How do you get to be blessed? How do you get to be what and what? It's only church theology that has to do with theology, that pay this, you'll get that, pay this, we will give you this, and all of that. Nothing that speaks directly to the issues. And political theology is one of the things that are no longer existing in this country. Because sonke sishumayela ukuqukani uzawubheka ezulwini ngena uzawubhatala itikiti nikele umnikelo uzawusikeleleka siyachabalala isizwe because the nation out there is dying. Allow me to close with this story, it's very important because I welcome you. In one other village, it could be a real story, Mankomo. Why your real story? Take what I'm going to take, the moral part of it. Of a village that was situated somewhere in Zanzi Gwentaba. And this village, Yayise Zanzi Gwentaba, Yayiphakame kakhulu. On top of that mountain, kwakukho ivumuvukwana lexhego, elalihlala kuvumuvukwana lendlu. Ephezantsi lali inhle, it's very beautiful, ihlaza. Kwenzeka izinto ezinhle. Namantombazana ayatshata, amakhwenkwe ayabuya entabeni. Abapase esikolweni bayaphangela. Izityalo zihlaza, imithi inika isiqhamo ngexesha lawo. Life is good. Konwakiwe umuntu. We are told, command. But kuhambe kwahamba, 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 zachintsha izinto apha. But before that, phaya phezulu entabeni, kule ndawo kuthiwa inevukuvukwana lendlu ehlala ivukuvukwana lexhego. Kumane kubonwa ixhego liphuma lijingxela, liwela istrato, lijingxele. Libuye liwele istrato liyongena kwelaa vukuvukwana lethu. Liphinde kusasa lenze the same. Lijingxele liwele istrato liyongena kwelaa vukuvukwana lendlu liphinde libuye liwele istrato. Alaziwa okokuba lenza ntoni na. It's good and right when we don't understand what the church does and what the church says. Than wanting to create a script for the church. Say this, preach this. It is well and good when we rather live here. Singamvanga umfundisi uMatshaya. Uba uthini, sawuthi xa singqenqe esibhedini. Uzasixelela umoya ongcwele. Than wanting irrelevance kumfundisi uMatshaya against all odds. That's the danger that we want. That we are. Now, xa ijingxele ebheka ngapha ebuye ebheka ngapha, nobody understands what is happening until batshintshe ubomi apha ezantsi. Zoma izityalo, yabuna imithi, abhubha kwakhwetha ibheke evela entabeni phambi kwexesha, kwayeka ukutshata, yayimingcwabo yodwa. Yahlala phantsi isosayethi yabuza uba konakele phi. Akho umntu kule ntlanganiso obuzayo uphakamisa isandla kweli xesha dlamini. Eli kungafuneki noba ubuze funa ukuthiwa isho ulayini noba ngabhahlanga ulayini. Kweli xesha kuqhwatyelwana izandla kodwa wonke umntu uyokoyeka kufuneka kuqhutyekeke wonke umntu akhwabo kuzibe ngumfundiso nengqondo nokubhadlileyo. Funeka uthi kuhle noba kubi emnyama ukuthi imhlophe. Kwakho umntu obuzayo apha kule ntlanganiso uba ena vukuvukwana lexhego lalihlala kwelaa vukuvukwana lendlu phezu kwentaba layaphi. That's when ingqondo yaqala yabuya. What happened? Who was that? What was he doing? What was his role? Why was he always crossing the street in the afternoon and late? What was he actually doing? What umntu? Ngexesha ebemane cross ebheka ngapha ejinxele ebheka ngapha. Umsebenzi wakhe ukugungqula imithombo. Kuzamanze ehlapha abheka apha elalini anike impilo kubantu abalapha ezantsi. And now that he's no longer there, nobody is cleaning the water up there on top of the mountain. Sikule situation sikuyo ke because the church that used to be the beacon of hope, to be the voice for the voiceless, was demobilized and put into the periphery so that it cannot say anything. Sicela ukuthi ke singamahaba avangelayo kamani nikhonoka apha kukho xa ingekhona yakhe siphuthumeni irole yecawa sidlale indima efanelekileyo akhe sibuyele napho bekufanele uba sisuka khona siziqokelele unite ourselves and continue to play our very important role as the church. But very most importantly, the synod has agreed that when we decide to invite government kulonyaka in our synod, sizawucela into yokuba masibize iDepartment of Education. Deliberately so. And with the Department of Education asifuni noba ngubani. Sifuna umphathiswa eze apha azoba inxalenye yethu for two reasons or three. The first reason is that abantu baseEastern Cape abahlala apha eMpuma Koloni bayayazi uba siyajabula yile nto bendisithi mandifakele umahlathini. Besikade sisazi uba singumkanja apha. Yasihlangula le ndoda. And xa uyimamela ithetha isezawusihlangula le ndoda. We're talking about 85%, which was seen as a very difficult thing, as a very impossible thing, something that can never happen. But as I mean, causing a vision, causing a clarity, passion, and everything that carries you every day to say these are the things that we need to iron out when we deal with this, with the education system, so that sikwazi ukufikelela. Ndingekumamele ke xa usithi nalesi ndiyithethayo isivuyisayo wena ayivuyisi kakuhle kwenza ube ne-mixed feeling uba usenexhala zezi results sivuyela zona. Kukho into ojonge kuyo yokokuba comparing these results esivuyela zona ze-metric and the education sikude kangakanani, and what do we need to address in that? Sathi ke nonetheless we need to bring you here so that sizokuxelela siyicawa into yoba hamba Dlamini siyakubona. Responsibility to as a church to do two things. To say when we are not doing right, to say you are not doing well. It is also responsibility to say when we are doing right, to say again continue not tabagale. Utebagale kwe zinto, gena mukwen fiel de cross. We exercise our ministry here when we do that. The second thing is that we want to acknowledge our role as the church in the education system. That education is a societal matter. Ayingumcimbi wasesikolweni kuphela. Ngumcimbi wokuba sonke siphathisane sibambisane nawe usivula amehlo usivula ingqondo. Bakuphi apho sinonceda khona. Kuba sine-challenge yokuthumela izigebenga kusasa ezikolweni xa kubetha intsimbi kusasa. Siexpect into yoba in the afternoon basamkela befundisa. Nomntana umntu ekhaba izitya apho uyamazi. Xa ebuya nge-afternoon, hey aba titshala. Hey, asiyazi into. Uyayazi uba sisigebenga salapha endlini kodwa ngeafternoon xa ebuya ufuna ukwamkela i-social worker. So we need to play our part quite very clearly. Wonke umntu abambe indawo yakhe sikwazi ukubheka phambili sibheke phambili.